Amazzi bwe bulamu. Naye si buli mazzi nti bulamu.
Tumanyi lubuto ki kye lubadde, mugira mu nkumiikirizaamu.
Weewale okufiirizibwa n'okutataaganyizibwa mu bulamu bwo. Kozesa amazzi amayonjo okuva mu National Water and Sewerage Corporation.